abakunzi b'igaragara kingi nawe turamusubira kandi twifuza rimwe byiza twizere ko umeze neza. Iyi ni Gitega Entertainment TV mudukwikira mukiye ku rwego rwacu kwa Facebook ndetse na YouTube ukaba utaragira subscribe, like and share kugira ngo ubandanye ukurikira ibiganiro bya Gitega Entertainment TV kabisa waracerewe. Ibyumviro byanyu cyangwa interano zanyu muri commentaire byo dufasha kugira ngo tubone interano zanyu muri commentaire. Uno munsi amakuru y'inyuma tubafitiye ni menshi cyane. Uno munsi rero tutaguhera cyane ngaho mu ntara ya Gitega tubabwire shampiyona lokale ubona yuko iba imeze neza kabisa tubabwire ibigenda bivugwa uko igiye kurangira ndetse n'uko bitunganije. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana niho ibyo biganwa rizobandanya birumvikana. Turaza guca kubivuga muri handball mu gisagara cya Bujumbura aho ubona biravugwa byinshi cyane ku nkino ndetse zabaye ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana. Ni tuno duvetire nk'uko twagiye tubibamenyesha byari bimeze neza kabisa mu gisagara cya Bujumbura cyane cyane ku kibuga cya Sesinga ahasanzwe habera izo nkino za handball. Nuko ku rundi ruhande turaza kugenda tubabwira ibivugwa muri basketball ku ruhande rw'abagabo ndetse n'urw'abigeme uko byagiye bigenda ku munsi w'Imana byari bimeze neza cyane. Umupira w'amaguru birumvikana ni higanwa buri ku gihe cup ko ryagiye ribandanya hariya mu ntara ya Cibitoke muri komine Buganda ariya ku kibuga cyitiriwe Urunani. Nuko turaza kugenda tubibamenyesha tubabwire uko byagenze wari ukina rusozera iri higanwa ubona ko byari bimeze neza cyane kabisa hariya mu ntara ya Cibitoke. Ku rundi ruhande ni match idogara ubona ko yabereye ngaha mu ntara ya Gitega kuri stade Ingoma. Ni match yatunganijwe na nyakubahwa Honorable Villiers Ndikuriyo mu ntumbero yo guhimbaza anniversaire yiwe birumvikana. Turaza kugenda tuvuga uko byagenze. Ku rundi ruhande turaza kugenda tubabwira biro bivugwa mu karere ndetse n'i Burayi. Duhere rero kubivugwa mu ntara ya Gitega ni shampiyona lokale ubona ko izobandanya ku munsi wa gatandatu nk'uko twatangiye tubibabwira no ku munsi w'Imana birumvikana akaba ariho ku munsi w'Imana izorangira. Nuko uko byagenze ni migwi ubona ko bafashe imigwi ine yonyine ya mbere kugira ngo ishobore kuba irangiza iri higanwa kubera ko babonye ko inkino zidashobora guhera bivanye n'ikiringo federasiyo yatanze babona gufata imigwi ine ya mbere kugira ngo bashobore kurangiza iri higanwa. Baraba umugwi wa mbere ushobora guserukira intara ya Gitega muri faze eliminatoire birumvikana. Iyo migwi nayo ikaba ari Ori Team ndetse na Musonga Tista Nazareth ndetse na Garage Express. Ku munsi wa gatandatu rero hatekanijwe inkino zibiri ko kwita demi finale biboneka ko isaha umunani Ori Team ndetse na Musonga Tista bazotara mu mitwe n'urukino kabisa ruzoba rubereye ijisho. Urukino rukomeye cyane ubona ko ruzo kwitabirwa n'abantu benshi cyane cyane abakozi b'umupira w'amaguru hano mu ntara ya Gitega. N'amajana atanu gusa kwinjira ni igihe cy'isaha umunani ubona yuko bizaba bimeze neza kuri stade Ingoma. Igihe cy'isaha cumi ubona ko Nazareth izo bitana mu mitwe n'umugwi wa Garage Express kabisa ubona ko navyo bizaba bimeze neza. Nuko muri handball mu gisagara cya Bujumbura nokwitwa yuko nkuko twatangiye tubibabwira ari tournoi d'ouverture mu gisagara cya Bujumbura cyangwa imishyirahamwe ry'umupira w'amaboko handball mu gisagara cya Bujumbura ubona ko biba bimeze neza. N'urukino n'inkino zibiri zabaye ku ruhande rw'abagabo ku munsi wa gatandatu ubona ko byari biryoshye na cyane cyane ku bakunzi b'umupira w'amaboko handball hariya ku kibuga cya Sesinga ni muri karitsiye Ngagara ahasanzwe hakunda kubera izo nkino za handball. Birumvikana n'uyu mugwi wa SOS ndetse na Brothers Team batanye mu mitwe ubona igihe cy'isaha indwi n'iminota mirongo itatu bari bamaze kwambikana kabisa. Nuko Brothers Team iraza itsinda uyu mugwi wa SOS itayibabariye ibitsindo 41-36 vy'uyu mugwi wa SOS. Nuko Brothers Team iba irositike yo gukina finale. Ku rundi ruhande ni intwari zakinye n'uyu mugwi wa Muzinga ni umugwi w'abasirikare ubona ko intwari zacuye gutsinda uyu mugwi wa Muzinga ibitsindo 29-26 by'uyu mugwi wa Muzinga gutyo intwari ziba zihambije brothers mu gice cya nyuma aricyo twakwita finale ku munsi w'Imana rero akaba ariho ugurukino rwa nyuma cyangwa finale rwabaye rukaba rwabaye igihe cy'isaha 9 hari nyine kibuga cya Sesinga mu Ngagara ahasanzwe habera izo nino birumvikana n'ukino rwaragwe n'abantu benshi cyane kabisa ubona ko byari bibereye igisho nuko intwari ziraza zibwira brothers team ati kabisa uko mwatsinze SOS n'ubwo siko bimeze maze intwari zitwara igikombe ku bitsina 29 kubiri 39 by'intwari kuri 29 by'umugwi wa brothers team nuko maze itsinda itabibabariye kabisa diferanse y'amanota 10 ubona ko kabisa bayitsinze batabibabariye byari ibintu bikomeye cyane nuko intwari ziba zitwara igikombe cya handball cyane tournoi de vertige mu gisaga cya Bujumbura ku rundi ruhande ni ku ruhande rw'abigeme Young Sisters iraza gitwara igikombe gitwaye no mugwi wa Rumuri ku bitsindo 18 kuri 16 by'uwo mugwi wa Rumuri nuko byagiye bigenda n'ukino rwabaye igice isaha 4 z'igitondo ku munsi w'Imana ku ruhande rwa basketball ni birumvikana ni championnat national basketball ku ruhande rw'abigeme aho ku munsi w'Imana hari haramutse haba igino zibiri nk'uko bagiye babibamenyesha twagiye tubibamenyesha mu biganiro byaheze byacu byo hanyuma birumvikana ni ku munsi w'Imana ku kibuga cya Departement de Sport ahasanzwe habera izo nkino hariya Ibujumbura birumvikana mu gisaga cya Bujumbura ni Young Sisters Basketball Club aho ubona ko yatsinze itababariye uno mugwi wa Red Dragons amanota 97 kuri 31 bitangaje cyane ubona ko uyu mugwi wa Young Sisters wasumbije kabisa bimwe biboneka uyu mugwi wa Red Dragons ubona ko bayitsinze batayibabariye ku rundi ruhande habaye urundi rukino rw'abigeme nyene Le Gazelle itaramubitwe n'uyu mugwi wa Gladiators ubona ko bayitsinze yatsinzwe ku manota 52 ya Le Gazelle ndetse ku manota 48 ya Gladiators ku ruhande rw'abagabo birumvikana ni ibintu ku munsi w'Imana hariho urukino ruryoshye cyane tuvuga ni Classico ngaha mu gisagara cya Bujumbura ndetse ngaha mu gihugu cy'u Burundi ubona ko basketball ubona ko igeze ku rugero rumwe tuvuga duti kabisa biriko biraza ruteye imbere mu rugero rwiza cyane ubona ko mu gisagara cya Bujumbura hari urukino ruryoshye cyane ahasanzwe habera ingero neza basketball nk'uko twatangiye tubabwira ni novuga ni Runani basketball club hamwe n'uyu mugwi wa New Star ubona ko ari urukino rurabwa n'abantu benshi cyane benshi bamwe bimwe biteye ubwoba ubona ko abantu bose bavuga bati mbega biraza kugenda gute ku ruhande rw'Runani mbega biraza kugenda gute ku ruhande rwa New Star nuko biba bigenda bibwenda Urunani ruraza rutsinda rutababariye no mugwi wa New Star. Ni score yaduze niwe bitangaje kabisa. Kuko ugiye kuraba New Star yatanguye iri imbere amanota atari make ariko Urunani ruraza kugira ati twebwe twararukise bimeze neza umugwi wacu umeze neza twebwe kabisa ibi byose turabigombora. Baraza batsinda uno mugwi wa New Star amanota 79 kuri 56 urumva ko habaye diferanse y'amanota atari make nuko Urunani ruba rurangije fazare ruri mu kibanza cya mbere nuko byagiye bigenda ku ruhande rwa basketball mugwi mu mupira w'amaguru naho ni byinshi bigenda bivugwa hirya no hino ariko reka duhere ku bivugwa ngaha mu Burundi na cyane cyane muri buri ku kekap urukino ubwabere hariya mu ntara ya Cibitoki ubona ko byari bimeze neza ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi ndetse n'abafana ba Mamuru abafana ba Atletico niyo ubona ko byari bibereye igisho nuko Mamuru yazivuga iti twebwe twataraye inkuru nziza kapu n'iki gikombe cya buri kugiye kapu turagitwara kabisa tukiraza ngaha mu ntara ya Cibitoki nuko byagiye bigenda Mamuru yazitsinda ino Atletico niyo igitsindo kimwe gusa irabibwira ati twebwe igikombe dufise igikombe cya inkuru nziza kapu niki cyabuka kikaba tubishyira hamwe nuko ku munsi wa gatandatu rero nukino rwatanguye igihe cy'isaha 8 n'igice hariya mu ntara ya Cibitoki i Buganda ubona ko byari bimeze neza maze umuntu yitwarira kino gikombe itsinze Atletico New York itsindo kimwe nuko ngaha mu gisagara cya Gitega naho nkuko twatangiye tubabwira ni match dogara match yateguwe n'uyu nyakubahwa Honorable Reverend kuri umuntu mbere yo guhimbaza anniversaire yiwe ubona ko rwarukino rubereye igisho hagati ya Message Ngozi ndetse n'uyu mugwa Egna the Fighters ubona ko byari bibereye igisho kabisa ntawe utobishima ubona ko rukino rwari ruryoshe rwari rukino rwari rubereye cyane aho ubona ko Message Ngozi kabisa yagitsinda ino Egnoire yayirushije bimwe biboneka n'abantu baravuga bati kabisa Message Ngozi yasumbije uno mugwi wa Egnoire ubona ko byari bimeze neza nuko ko byari bitunganijwe byatunganijwe n'uyu nyakubahwa akavuga ati uyu mugwi uza gutsinda runo rukino uza gutwara imiliyoni 5 akabasha kimwe zitabona ko aragabasha kabisa akaba kameze neza kuri match imwe ntacyo biba bibaye ariko araraba ati n'uyu mugwi watsinzwe ntiwogenda uko maze awerekeza n'imiliyoni 3 akamvuga ko nakone katari kameze nabi nuko rero byagiye bigenda Message Ngozi itsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe cy'uyu mugwi wa Egnoire the Fighters nuko muri Afrika birumvikana ni Coupe d'Afrique des Nations ku Rwanda babigeme ubona ko bagenda bitegura bimeze neza kabisa atawo bigaya Botswana yamaze kuba ishira ahabona urutonde rw'abakinnyi izokoresha muri rino higanwa ubona ko bamaze gushira urutonde rw'abakinnyi 2023 ahabona ariko baritegurira izindi twamesha ko bari muri pure imwe canke twovuga mu itsinda rimwe n'umugwi wacu intamba mu rugamba mu biseke ya gihugu wabigeme mu gihugu cy'u Burundi birumvikana hamwe n'umugwi wa Afrika Decide cyo kimwe n'umugwi wa Nigeria nuko urukino rwa mbere ruzoba itariki 4 z'ukwezi kw'indwi birumvikana ko hasigaye nyimbi zibiri zonyine gusa twamesha yuko intamba mu rugamba z'abigeme batanga imyimenyerezo ku munsi wa gatandatu hariya ku kibuga cya Centre Technique National ni mu gisagara cya Bujumbura Memphis Depay ni mukinyi adasanzwe ni umusatirizi w'umugwi wa FC Barcelone kuva hariya muri Espagne birumvikana n'uyu mukinyi adasanzwe yashoboye kuba agira visite uyu mugwi wa Asante Kotoko kuva mu gihugu cya Ghana birumvikana n'uyu musore w'imyaka 28 yashoboye kuba ashika kuno mugwi awutemberera kabisi atemberera n'igihugu cya Ghana atemberana cyane cyane uno mugwi wa Asante Kotoko watwaye iki gikombe bita GPL ni Ghana Premier League akaba yakije kabisa bimwe biboneka uyu mugwi watwaye iki gikombe arawukeza awuha n'impanuro nuko byagiye bigenda iburaya bigenda bivugwa yuko amatransfer ari menshi cyane ni menshi bose ntabwo twavuga ngo tumare ariko twamesha ko umukinnyi Raheem Sterling ni umukinnyi azwi cyane hariya mu gisagara cya Londres hariya mu gisagara nako cya Man City birumvikana ni uyu mugwi wa Man City biba byumvikana n'umugwi umeze neza ubona ko ari umugwi kabisa uteye imbere na cyane cyane ku basore babo n'uyu mukinnyi rero Raheem Sterling akaba ashobora kuba agenda cyane muri umugwi wa Chelsea Lukaku asohoka muri Chelsea birumvikana ashobora gusohoka umwanya n'umwanya agasubira muri ekipe ya Inter uyu musore nawe Raheem Sterling akaba agomba guca yinjira muri Chelsea birumvikana ko Lukaku asohoka uyu Raheem Sterling nawe akinjira uyu munsi wa kabiri itariki 21 birumvikana n'uyu musore Sadio Mane ateganije ko aza kugira ibipimo bya test medico twovuga mu mugwi wa Bayern Munich hariya mu gihugu cy'Ubudagi yitezwe cyane kugira ibipimo kugira ngo ashobore kubandanya akinira uyu mugwi wa Bayern Munich nk'uko yavuye muri uyu mugwi wa Liverpool ubona ko ari ibintu biba bimeze neza cyane uyu mugwi wa Bayern Munich ugenda wiyubaka nuko byagiye bigenda Sadio Mane asohoka umugwi wa Liverpool nuko arasohoka uyu musore nawe Darwin Nunez yinjira muno mugwi wa Liverpool nuko bigenda bivugwa ijya no hino uyu musore Darwin Nunez ashobora kuba yashyize n'uyu mugwi wa uyu mugwi wa Liverpool avuye hari muri equipe ya Benfica ubona ko yaguzwe miliyoni 85 za Liverpool nkuko bigenda bivugwa nkuko tubikesha kiyo makuru Sky Sport birumvikana kontra y'imyaka itandatu niyo yamaze kubasinya uno musore Darwin Nunez ubona ko bigenda bimeze neza nuko amakuru ni menshi cyane ku ruhande bw'umupira w'amaguru na cyacyane buraya kabisa kuko bivuga ngo tubimare ubona ko biba bikomeye cyane hariya ni byinshi biba bigenda bivugwa ubona ko kabisa biteye igomwe ubona ko umupira wama utuzanira bishasha uno munsi hagenda havugwa ibi na biriya kabisa biba bibereye ijisho nuko tubibuza kandi ko iyi ni Gitega Entertainment TV mukurikirana muke ku rubuga rwa Facebook ndetse na YouTube tubashimira cyane ko mwakoze kuba nacu muri kino kiganiro kuna cyane murabizi murabantu bacu kuri ekra muramaze kumva mumbona ni Elvis nyuma ya kamera hariya DJ Wizi ni mazina ndabona abameze neza hariya turamushimira rwose kubona yashobye kuba abashikiriza ama image ndetse n'amajwi bimeze neza tumushimira cyane rwose ndetse namwe tubashimira kuba mwakoze kubana nacu muri kino kiganiro ciao.